Umlando wabantu bakwaGina. Abantu bakwaGina bahlobene nabantu bakwaMtshali. Nabo njengomtshali bathakazelwa ngokuthi ohlabangani. Izwe labo lalilaphaya emanyiseni ngaphambi kokuba leli yazwe lithathwe abantu bakwaMathenjwa. Inkosi yakwaGina yabe ivilapha ukuya emihlanganweni eyabe ibizwa ababusi abamhlophe abase belawula lonke leli likaMthaniya. Inkosi yakwaGina yayivele ithumele induna yayo yakwaMathenjwa ukuba iyoyimela kuleyo mihlangano. Induna lena yagcina yazibhalisa yona njengenkosi yasemanyiseni. Yabe isizama indlela yokubagudluza ke manje abantu bakwaGina ukuze ibuse ngokugcwele kuleya ndawo. Yathumela izincelebane zayo ukuba zihambe zimemezela kubo bonke abantu bakwaMathenjwa ukuthi ngosuku olulandelayo bangawakhi amanzi emthonjeni abaphuza kuwo. Phela uMathenjwa lona wabe esefake ubuthi emithonjeni okwabe kukhiwa kuyo amanzi ukuze abantu bakwaGina uma beke baphuza kuwo bagule bafe bonke. Lapha emanzini bakhamela khona ubisi lwezihlahla ezibizwa ngokuthi iminduze. Ngakusasa abakwaGina bakha amanzi bayophuza emizini yabo. Bagula baphathwa izisu bonke nemindeni yabo. Babaleka bahlakazeka bagcwala izwe lonke. Abanye babo babalekela laphaya kwanibela. Sebekwanibela bazibiza ngokuthi bangakwabukhosini ngoba phela bethi bazalwa ebukhosini bakwaGina. Namanje laba bantu laphaya babizwa ngobukhosini. Abanye babaleka baze bayofika eSwazini. Bathakazelwa ngokuthi omagadlela komtelengwane. Kuze kuthiwe ngokomtelengwane kwakushiwo ngoba bathi befika eSwazini bafica inkomo izele inkonyane elincane nelinibala efana neyengwe. Bababaza lobo buhle baleyo nkonyane ngolimi lwesiSwazi bathi ikomotelengwane. Okungukuthi ngesiZulu inkomo izele ingwe encane. Babe sebethola isithakazelo esithi ke bangokomtelengwane. Uhamba kanjalo ke umlando wabakwaGina. Sibonge ukusiboleka indlebe.